不错，
没得干啥，
他不
错，哎，下不错，下不错，
这个的话，
哎，哎，这个
的话，那个不便宜。
Aye, brother, come on, we took it. It's like a deal where like eating and other. So, spying and other.
So, task are you there if I am?
No, we took it. It's like a shaky brother, name. It's like a good union out to Zaha, where Marie. How on a story that?
Sure.
Yeah, he eats you where Otena Nakumang, Utra Nakumang, security Saha, where you're going.
But they're not the top security, you think? Rap and the traitor security Saha manager.
No, Skawaraka Ewa.
Sure.
We took it. Renale inside guy.
What
that guy o tlo gore provide ka information
what
ya gore actually go ba tsena na komang ba tswana komang le gore scope tsa bone di change lane wa bone so re tlo khona gore tune span
it's a master plan
yeah
so etla mme tlhaka nyane machita
yeah
ne
okay
and then ke tla dira so I'll send you a notification ne
all right
ya gore re tla tlhaka nako ka
okay boss
so when I'm fagala nna everybody get labora
because the electricity is going down. So, I think you can find a prayer, Karara. I'm missing him for now. If I am not here to Bumurova, Bumutra had. I get it up, Raya. I get her protection, everything. A Tara prayer.
I get ready, Brele, get ready, you watch it. Ke tshwere di underpants, ke tshwere di kausu, ke tshwere di wallet, 50 rand o kriya ya mahala hala hala hala. Next. How about the next next? Bona. 20 rand. Wa reka o kriya ya mahala. Ke go fetsa ka ya mahala mosisi. Ha a tswa ke 10 rand ka o lo mo tshemo.
Ene gore wa rati melene le ga gore wena o ba le benefits seo me ga ile gore re wa khona re se sila ka so gore re sa kopana re modise le me re modise a signe ka gore di papiri sa go se sile ready re modise a na go ya bura bo ne e ka be go siametse nka itumela thata me ka tla go gwe kola pin e remodise di benefits di satsa mele tsona tse gore ga go ka direga sengwe mo go yena go tsa mme go tsa bana kola pin ya go naganya gore le kreya di benefits seo fela jaaka re ntse tumalana ke a leboga ka ke remodise me a go fane ka moso ke a leboga ka ita go ka ka mkhala jwa ka go nna mo tsena mo khodi he ba municipal village go itse ba re dilo tsa mokurumane ena o etsa go ja tshela ya batho ya asbestosi a mara ke tsone tse di dira gore South Africa e ska nna le kgolo tsima yes go ka tsewa motho o ntsinjana mara Rose kona mina isa motho chance i grey Rose
yes boss
takwano man
ntshang
o tla ha o tsa letse a mafoko a monate Rose o grey le Rose
ke bona message
tonight is the night
okay
diabo
seras
ra ho tshuna la span
so we are on it
ai ra ba ke re tlo etsa jack
okay
mola
khona mona ati la feel be moja
ah wala rose wana wa re go ratela ntsha pai
wala
ehe
ish my boss security service tight
high security defense ke sone se se dilile gore rose mo malobeng re dule mo fatshe re rulaganye a kere re a itse gore re a kae go ntse jang le gore re a go tsena jang mare rose gore gore wena mo kopano ya rona ya malaba o sa re isa mos
Thank you.
Sharply, we meet later. Thank you, Joanna. Thank you, Dada.
Thank you.
Phoenix. Chapoya.
ke metsi ena o tsebile ke opelwa ke tlhogo e mare ke simola go nna le diodara tse di kana kana botsi mare a ke nekele nekele ke gobane Coming. Dumelang.
Hi, my little sister.
Lusiane.
How are you doing?
Shh. Ke mona tse tlhaba na
mari. Oh, ma, mo montle. Look at you.
Mena mo ntle.
Thank you.
Mo tshogile.
Oh, ke tshogile tlhe ma yen sister. Eish. Me ra go itse ke tlopela ke tlhogo. How ma? Itse nna ke bolwa ke mmere ko montsi itse gape this time gone ke na le o dare tse dintsi tota o itse gift
o no ikhutsa
eish ne di mo pisa tlhogo ke tla ikhutsa yang ha ke dula bana ba go jeng bana ba go apara mo itse o rame single parent
ba tla motho swa ke ba tla motho
ijo motho a iketse pele wena ke ba tla stress ke o e
stress e
nya ke ba tla stress ke tsena stress ke di buka di order tse ntsi ke tla go tsena stress
ka pele mo you want to die alone
I'll rather die alone
you want to grow alone so I can find someone out there
yo he e mpolelele o ka yuru mene ga ibile
hey o swaka mathata mathata
ha
yuru mene o bo hitla santla matsatsing a sa bobedi o dilonyana tse di snacks tse ke sa itseng gore o di tsa kae le ha tsamaile ha taxi we even fought this morning hela ke o tsamaile o tla today fro
mari ke gore ile ka re tlhala motho motho a ga kae se se
swa ka ba tsama mo di
ha
swa ka monno le ke mo rata tle
rata ijo rata mputse mmenyalo hela nyalo 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 a re o nyala leng
ke mo ritse ka khanya e wa yanyalo fro o
itse mina ya la fort ya la pa ke di suro mene man ha
ne I'm telling you
hey
ke gore ya hey now ha ke itse gore o tsenwe ke eng o tswa ka this time
ke gore le ka re tlhala motho o wa tlhala yo ke ntlo ta so ha go itse mara na monno wa gago wa ntapisa wa morata okay a re nyala ka nyalo nyalo ya go go nyala mme
Wetse o swaka today. Ka matsaile ana ha tsene. Ke ke motse ke mara ke re batho ba khae ba umana like certain city ya rona e ga ba e rate.
Yeah.
O tla re tla bona plan.
Wetse ke ni Jane. Nna ke lapile. Ke lapile ke you woman. Wetse ke e bile re tswe mo fine re tsika ra tlhola bua sepe kena ke batla go bua sepe. A re bue ka something else. Eh. Mputi ke utlwile go te den the rich and the famous one o tlhoko bitse den
ora den
a koma go janeng the one and only den wa ma go janeng he o swake ke a go boleleng ma gata ma di bosigo around bo 10 bo 11 ene ka re o boleng Maka today atakai
Sheba so se se maka ke tsen thata gore le tlhola ha go nna le
mari Hey ke tebe a o batla go ntha gore le ro mene o na le nna sa ne sa ke ke tsana tsa tsana ka ke pele je
Ona le somo sa jonjo ke go se dira go lapeng.
Tini. Ah, wa ra.